apha sine line ezintathu. Kwe line ezintathu ufuneke sibone ukuba zeziphi eziparallel. Masithi sino line A. Line A une equation equality y is equal to 3 over 4 x minus 4. Sibe no line B. Line B masithi une equation ethi 4y minus 20 is equal to negative 3x. Line C naye masinike equation sithi equation kala ka line C is equal to minus 3x plus 4y is equal to 40. Ukuba ke ngoku sifuna ufumana i-lines eziparallel, i-lines eziparallel zoba neslope esifanayo. If azikho parallel zoba neslope ezingafaniyo. Line A kulula ke ufumana islope sakhe ngoba yena u-line A ukwi-slope intercept form. Kuthetha ukuthi islope sika M singu 3 over 4. And then UB with negative 4, which is landoza UY intercept. UB again, I go standard form, I go slope intercept form. Ngoku kuze sifumane islope sika B, funeke sisicalculate, funeke sisibalile islope sika B. Okay, masidibanise 20 kumacala amabini enze kusosola 20 ungapha e-left. Ngoku apha e-left u-20 no-20 baza cancelishana, sishekele ngoku 4y is equal to minus 3x plus 20. Ufumana u-y ke ngoku so divider ngo-4 item nganye ukuthi sikwazi ufumana u-y. Then ke ngoku u-y wethu is equal to y is equal to minus 3 over 4 x times x plus 5. Ngoba 20 over 4 is equal to 5. Islope sikala B, sikala line B ngu negative 3 over 4. Negative 3 over 4 akafani no 3 over 4. Ngoko A no B abekho parallel. Line A no line B abekho parallel. Okay, make sijongeni line C. Na line C akekho kwi slope intercept form. Ngoko funeke islope sakhe sikhalkulatile. Mas add u 3 macala omabini. Enzeke sokwazi ufumana u-y ngapha e-left. U-4y is about equal to 40. Ngoba la minus 3 na la 3x bazo cancelishana. 4y is equal to 3x plus 40. Sidivide ngo-4 item nganye. Apha e-left sizokwela ngu-y is equal to 3 over x plus 10. Ngoko islope sethu ngu 3 over 4. And the y intercept yethu ngu 10. Ngoko le line ingu C no A baneslope esifanayo ku 3 over 4. Ngoko uC no A ba parallel. And siyabazi ba abazo line izifanayo ngoba i intercept yabo ayifani ngapha sino B -4 sibe no B ngu 10.